nabo batusaasidde obubaka buli mu luzungu sijja busoma buteereddwako omukono Anna Risman country representative era basaasidde famire ne president akatte kano katugendeko mu kanyomero aka speeches nga ngenda kusooka ne famiry ngenda kusaba honorable John Kawanga ngono taata oyogere ne maama ayogere n'abaana nabo boogere akazindalo kankabaleeterawo